This toilet is obnoxious.
Kwenda huko Bunowo?
Wewe unaongelesha nani? Na umebeba matawi yapi kukuja nayo kwa choo?
Naongelesha nani umeacha uvundo hapa hata mtu akiingia hapo aache kiburiti inaweza lepuka. Umeacha gas huko.
Mr. Crotas, nilikwambia uachane na hizi empty debes. They make the loudest noise.